ndabaramukije mwese ku izina banyitwa Rosette Ndinduruvugo. Uno munsi ikigo cha Sunrise ya Male Ethnic Communities Council benshi bumva ku izina rya SMEC rige kubashikiriza inkuru bijanye n'ibintu bimaze iminsi bivugwa ku cyaduka cy'indwara cyateye mu isi, indwara yitwa coronavirus. Coronavirus ni indwara umuntu afata nk'uko umengo afise ibicurane nko gukorora. Iyo ndwara kandi ni indwara yandukira. Ni gute umuntu ashobora gufata canke akandukirwa n'iyo ndwara ya coronavirus? Icya mbere, iyo uriko uravugana n'umuntu afise maso ku maso iminota irenze 15. Icya kabiri, gukora ikintu kucyo umuntu agwaye aba yakoze ko. Ikindi, kuvugana n'umuntu canke kwegerana n'umuntu mu cyumba kimwe canke ahantu hamwe birenze amasaha abiri. Ibimenyetso byerekana yuko uyo muntu aba afise iyo ndwara ya coronavirus: kuba wumva ufise ubushyuhe, ukumva ufise inkorora, ukababara mu muhogo kandi bikagura n'ukuntu uhema, kenshi ukumva atambaraga ufise udendebukiwe cyane. Ibyo ni byo bimenyetso iyo umuntu agwaye iyo ndwara ya coronavirus canke iriko iraza ushobora kubirabirako. Leta ya Australia iramenyesha yuko iyo umuntu yafashe urugendo ari ikintu cyihuta cyane kugira bashobore kugwara iyo ndwara. Rero bivuga yuko iyo umuntu yafashe urugendo hanze ya Australia agarutse baramushyira ahantu iminsi 14 iheze bakaraba nyimba iyo ndwara ayifise cyangwa atayifise. Ikindi leta yaramenyesheje yuko ata muntu n'umwe yemerewe gusohoka Australia ngo agiye mu kindi gihugu gutse baba batabitoreye ingingo. Nimba ikindi wumvishije umerewe nabi biriko birakugora guhema, urahamagara ubusa butatu canke uhamagare umudogiteri ariwe muganga ugende kubona nawe mu gihe ibyo bimenyetso uriko urabironka. Ni gute ushobora kwirinda kugira iyo ndwara ntuyandure kandi ntiwanduze abandi? Ukarabe amazi n'isabune amasegonda 20, uhamagare umuganga iyo urinze wumva utamerewe neza. Iyo urinze ugwara cyangwa utamerewe neza n'ugume muhira. Ikindi ukukorora cyangwa kwesemura ni ngombwa uwo ukoreshe gahanye kugira ntibije mu ntoke cyangwa bikugoye uze ukoresha itishu mu kugira ufunga amazuru n'umunwa ugaca utamwe bene kugira ntibyandukire abandi. Ikindi hariho isabune y'amazi iyo bita hand sanitizer, ushobora kuronka mu isoko urasoma handitse ko yuko yica amapercentage 60%. Aba rero zose uragura uze urakoresha aho ugenda hose. Ni gute ushobora kwitegura muri kino gihe iyi ndwara iriko iragendagenda ya coronavirus? Icya mbere, ntuhagarike umutima wumve yuko uri amahoro. Mu isoko ugende kugura ibintu bike bike ushobora kugomeza muhera. Ugenda kugura ntutore ibintu byose, ariko wibuke ababanyi, wibuke yuko hariho abatishoboye, ndetse wibuke yuko hariho n'ibimuga. Ube amaso ugende kuri ababanyi nyimba bakomeye, mwitananeho, mugende kugura ibyo kurya bikwiye, amasabune akwiye n'amazi akwiye. Bivanye n'ibiri kuberaba, hariho ibikorwa bimwe bimwe SMEC yahagaritse. Turabashimiye cyane ku kwihangana kwanyu ndetse no kumva muri ibi bintu bihe bigoye. Nk'uko twari dusanze tuzi itariki 19 aho yari kuwa kane hari kuba hari igikorwa cyo guhurira hamwe bitwa Harmony Day, ariwo umunsi wo kwikukira uwo wahagaritse. Hahora haba ababyeyi kuzana abana babo ku wa mbere no ku wa gatatu, ariyo benshi bazi nka play group, iyo ntizosubira kuhaba. Hahora haba n'ishuri ry'icyongereza bahora baza ku wa mbere no ku wa gatatu, n'iryo ntabwo rikibaye. Hariho n'ishuri ryo kwiga kuvuga icyongereza cyahora riba ku munsi wa gatanu, n'iryo ryahagaritse. No ku wa gatanu hahora haba amanuzanye ibikorwa by'abana n'ababyeyi, ariwo abapapa n'abana, ninjo ntabwo rekibaye kubw'ibyo mbe mutwihanganiye no kwa gatandatu no kwa gatanu hahora haba ibikorwa by'ugwaruka nibyo ntabwo bikibaye mutwihanganiye mu iminsi nihagire gihinduka tuzobamenyesha mijura na swanhim turacuguruye ushobora kuza ku bundi bufasha nimba ari ukuzuza amafomu nimba ari ukuza gutora imfungurwa nk'uko mwari musanzwe umuzi buri munsi saa munani haracuguruye ubushaka ubufasha ubwo aribwo bwose nihantu waba ufite ikibazo cyangwa ugomba kugira icyo ushikirize nuhamagare sumeke ubusa gatatu gatanu ubusa kabiri kabiri rimwe ubusa ubusa gatandatu cyangwa ushobora kwandikira reception@sumeke.org.au nk'uko mwumvishije byinshi rero nagomba ntimwibagire kwirinda cyane gukaraba n'isabune umwanya uwo ari wo wose ntugomba kwetsemura cyangwa ugomba gukorora gukoresha itishu ugaca utamwibe n'umuri ako kanya nimba urwaye wirinde cyane ugume muhira ntugende aho abandi bari ihene guteka inyama n'amagi bigasha neza ikindi wirinde kugenda mu bindi bikoko nimba ari mu hanze y'igisagara cyangwa niba biri muhira wirinde cyane kubyegera ndetse no kubikoresha mugwe muhira mwibare cyane kuri ingwara ya coronavirus kugira ntishikire abandi na mugwe n'umuryango mwumve yuko muri amahoro ntimuhagarike umutima stay safe.